Baba, sag uns, wenn es gut ist.
Es gab den Summers Pagio, es gab den Summers Pagio.
Kumbula, aber wieso das Pegang? Ende von Singen war so, Pile with Sapa, wir waren. Das sind 17, wir haben uns.
Someone doesn't the first one, I don't just come to the. Man, just some is cool for safe. Obama, it was a song no Kelly Sendanga. Has Sendanga? And then try and I.
Yeah, my daughter, and one says,
Baba, some peace. Lana should see nebandla nje besitha sola lokuyiqoqo phela.
Iqoqo. Uma mphele.
Baba.
Naba nibetha bashiqoqo lana zip.
Eh mina ngazani nayiqoqo. Kodwa zonke izinto ebeyila egcekeni sitha sasayifaka esikhwameni. Dobe.
Ma.
Cela unikeze ubaba wakho leso sikhwama silapha.
Yeah, zip. Yes. No, me less. This is what you see. Yes.
Oh.
Yeah. You see? Hi, bosses. How are you scoring? One of the cats.
How, ma?
Hey. I'm gonna be sleeping. Besingasho kanje angiphela besithi mhlambe zizohamba noqoqo iqoqo ezohamba noqoqo mhlambe nokuhamba yabona
ewe baba yabo lo unamanga akazofika eqoqo esiqongi imbonile izolo efika ebhemugwaye incenge etend lapha ayikho lo nto bengaqoqo esiqoqo lo
uze kusisomncane manje
awu nanko ke diswane
ayi ayi ayi
mana kahle kahle madoda nizokwenzani la.
Hayi phela ngitsompisi uyazi makade kubhiyozwa kushaya into encane laphana iy'nsizwa phela ziyafika ngakusasa solanda okuwugqoko olizohamba ney'gqoko bese kuba uliphelesela nawukuhamba noma sekuwumamsamu ayikho inkinga
ekuseni kangaka.
Yobe.
Uyazi ngilethi kangana nizokungivusela umbhedo lona ungivusela wona sukani phambi komnyango wami efusekambani mani. Yazazilingo.
Hey, kanti isikhatsini. Chawu, chawu sinyisi.
Akona.
Akho.
Ngilingiwe namhlanje. Nawe futhi usuzofuna iqhoka zikhi iqhoko la. Labantu besifazane kanti.
Hayi baba, mina bengithunywa ma. Bethe ngizolandikesi ngobhuta mfanele ahambe nalo. Ayo order ngani.
Oh, hayi. Usuyokhuluma nayo mamphele.
Say on that again, it's super, it's